yazi ngiyalithanda ke lika Ntombi Zanele ngoba phela na uyintombi enganele uyazibona nje ukuthi uwanele mina awu kodwa phela Zanele awusiphi ithuba ntombi yini ngani
abantu abasondele nami kuphela bangibuzakalela kamamukanga
hayi ke makunjalo ke nami phela nginikwa amaphepha ukuze ngibhalisele ukusondelana nawe
hayi angimele yancane Smotoza
awu Zanele 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 ini lesibanga nawe Zanele
Zanele ini lesibanga nawe Zanele
yena umasko noma nawe afana begcwala umnyango bezwe
thina hey jabula sithandwa sami
jabula sithandwa
sami jabula sithandwa sami
sathela mathu
sathela sasazana kuzofanele ukuthi ngibuye ngokubona futhi
Yes, go. Stop the sound.